machiegni kendo kawe thuolo mar mose nyikora moga jwang' in bende nyisa ni to in iwuon ineno ka CDF rumo koso chuno ni nyaka bunge rum?
CDF oserumo kaluwore kod chik ma Kenya wan go sani. En wachu kaneno wasekalo katiba manyien to nwabedo kod county governments. Koro tich ma CDF ne tiyo maber mabende wan waiyego kinde machon from 2003 kaluwore kod legislation nokel kod Honorable Karue ne ber ndi, lakini kana waseloko chik bwabedo ni koro wan kod devolved governments. Koro nwa oyudre ni CDF ok nyal dhi mbele kalingana kod chik ma 2010 katiba mang'iso no wadwaro ni mondo pesa odhi imier, lakini pesa ok nyal dhi mier ibuo jasiasa. Pesa odhi mier through the relevant ministries kod county government. Mene gimwawacho.
Alright. Yeah. County governments gin bene gin jomoyiere yor siasa. Ang'o momiyo ineno ka pogruok nitiere kind county governments kaachiel kod jood bura?
Governor en ng'at moyier to responsibilities mike ochung' koka executive. To wan kod chik marito kaka county tiyo gi pesa mek raia. Kirango sheria nitie kaka wanyalo impeach governor koko ti gi pesa maber. To mubunge koketho pesa ma CDF idwa gole nade? Recall clause one giketo. Keto ni mubunge ok nyal gol. Niwach nene gidhi keto sheria ma ok inyal gologi. Koro ng'engi tiyo gi pesa kaka gidwaro niwach ging'en onge kuma wanyalo terogie. To meni mnyoro kur nyoro wacho nang'o? Gi violate the principle marango separation of powers. To gi interfere kod miluongo ni checks and accountability. Niwach mubunge ok nyal bedo ibunge to loso chik mar kati, budget oketo pesa CDF en owuon owuon odhi ochung' kod implementation mar CDF ato kendo duogo oversight. Meno the contrary kod principle mar separation of powers. Koro gimwa wacho to bende aikos nyoro wacho wabunge odog mondo gigiti tijgi mar oversight.
Okay.
Legislation and representation. Give a record watch my implementation. May give more watch.
Yo que no era tiro.